If ingekho inguna phakade, there is a problem. Yazi bazana? Uma inguna phakade lingekho, kusho ukuthi uJesu akekho lapho ngoba uJesu umele iphakade lethu. Uma ngabe ungekho engekho uJesu kusho ukuthi inguna phakade alikho, iphakade lethu alikho lapho. Singashumayela yonke into sithandane ngise enkulu namavesi amakhulu, but uma ngabe engekho uJesu kusho ukuthi ini bazalwane inguna phakade lethu njani alikho. So we need to be careful if there is no Jesus, should there is no phakade lethu lapho. Niyangizwa bazalwane? Two, if ingekho ubungcwele kuleyo nto eshunyelwa, kusho ukuthi mancane amathuba okuthi siye kuphi, siye kwinguna phakade. Ngoba uJesu, niyazi bazalwane, iBhayibheli senziwe thina saba njani? Saba ngcwele ngenxa kaJesu. Ubungcwele noJesu akuhlukani. UJesu ungcwele, wenziwe isono ukuze thina sibe njani? Sibe ngcwele. So you cannot preach if there is no a holiness kuleyo preaching noma kuleyo mfundiso, kusho ukuthi somehow there is a problem. Ngoba vele singena ku-2019 khona injumala ekhona manje zokuthi ayeke indaba yokushumala ngongcwele, akekho umuntu ongcwele, vele akekho umuntu ongcwele. Vele zikhona injumala ezithi manje let us not talk about holiness. Yeah, zikhona bayakusho bathi ngoba akekho umuntu ongcwele, vele akekho umuntu ongcwele, senziwe saba ngcwele. We are not holy, but now we cannot deny ukuthi senziwe. Senzele umusa ukuthi sibe ngcwele. Oh my God. Lento ukuthi singcwele asisebenzelanga, siyiphiwe for free. So ukwazi into iphiwe for free ungasho ukuthi iyona. So into engiyiphiwe for free, it is igugu kimi. Igugu kimi into engiyiphiwe. Into engiyiphiwe. Now noma ngathiwa kushunyayela ubungcwele, ngilayelene. Ngoba vele zikhona intshuma ethi manje la bantu abakhuluma ngobungcwele engathithi ubungcwele into umuntu ayisebenzelayo. Cha, sikusebenzele. Akekho umuntu ongcwele. No, iqiniso lelo, akekho umuntu ongcwele. Akekho iqiniso lelo. Uma kufika lento, no, that is true. Akekho umuntu ongcwele. No one is holy. Niyangizwa bantu bami? No one is holy, but senziwe. Umehluko wena, akekho ongcwele, but senziwe. Senziwe ngobani? NgoJesu saba ngcwele. So now we cannot just keep quiet not to preach holiness. Because njoba ngimi la ngingcwele, hayi ngoba ngemisebenzi yami ngenziwe. UJesu ongenze ngaba ngcwele. So I need to preach ubungcwele ngoba ngenziwe. Manje abantu bathi sikhuluma umngcwele ngoba masikhuluma umngcwele siyaposta engathi singcono. No, no one is holy. Senziwe. Umuntu uJesu wenziwe waba ngcwele. Wena enza sure ukuthi uma usunzwe ube ngcwele, ibe ngcwele. Hallelujah. So na ukubeka ngokwami ngabe kushunyelwa ngoJesu more than everything eshunyelwayo. Noma ngabe kukhulunywa ngempumelelo lapho, there must be Jesus in that mpumelelo. Ngoba uma ngabe ngeke uJesu, kusho ukuthi le nto eyikhulunywa iyize. Hallelujah. Uma ngabe ngeke uJesu, ayikho into singayifundisa enye engcono ngaphandle kaJesu. Ngoba sikwazi ukufundisa ngoNkulunkulu, singafundisanga ngoJesu. It's not easy to understand God. It's easy to understand Jesus. Because Jesus makes our life become easy to understand God. God is not easy to understand God. No one can understand God. Come on, Bazala. Even if you have a prophet, you find in the Old Testament, you can have a prophet in a course. Ingakho uJesu kuthiwa is the king because thathwa in the Old Testament. In the Old Testament uNkulunkulu uses kakhulu amakhosi basenza kakhulu abaprofet in the Old Testament. Ngiyangizwa bazalwane. But into eyenzekile abakhosi bahamba endleleni abanezinto azenzayo that makes God now in the New Testament waseyiyeka indaba amakhosi asebe amakhosi sonke wayese introduce abapostoli nabaprofet. In the New Testament there are two things, but in the Old Testament there was no apostle. In the New Testament there was a king and prophet. Ingakho benginaba prophet, but abafuna prophet they failed to understand God because it was very difficult for them to understand God because there's no one who can understand.